the reasoning capacity yange eri waggulu si yabo ba student bo